apha ke mfundi funeka si sizobe umgca wethu kanye funeka qale simane equation yethu ku slope intercept form. Jonga ke apha sinikwe indoni i slope esingu 1 over 3 sa nikwa ne point engu negative 12 is 2 14 over 3. Slope intercept form kumbula ke mfundi ngu y is equal to mx plus b. Apho m emele khona indoni i slope u b yena umele indoni y intercept. Y intercept esesichilo kuba kulapho igraph yethu umgca lo sizama umzobo unquzulana khona ne y axis. U m osi slope simnikiwe kwathiwa ngubani 1 over 3. Lo ndithetha ukuthi equation ye graph yethu izoba ngu y is equal to 1 over 3 x plus b. Yintoni eshotayo? Into eshotayo ke mfundi esingenayo ngoku ngubani ngub. Ub asikabi nayo. Singamfumana njani ub? Kanene qaphela ke mfundi uba apha kulo mbuzo sinikwe intoni ipoint engu negative 12 is to negative 13 or negative 14 over 3. Ux xa ngu negative 12 y ngubani ku negative 14 over 3. Sinayo ke ngoku yonke ingcombolo efunekayo ukuze sifumane u-b wethu. Loo nto ke ithetha ukuthi graph yethu equation yethu izoba ngu-negative 14 over 3 is equal to 1 over 3. Simphindaphinde ngobani ngu-negative 12. Sidibanise yonke loo nto ngo-b. Ngoku sifuna u-b ke mfuni. Masijonge ukuba sizokwenza njani uba sifumane u-b. Ngoku kuze sifumane u-b, u-b funeka abe secaleni lakhe yedwa ke mfundi. Jonga ke apho uba senza kanjani. Apha sizoba negative 14 over 3 is equal to u-negative 12 simphindaphinde ngo 1 over 3 izoba ngubanganene izoba ngu-negative 4. Sizoba ngu-negative 4 sidibanise no-b. Esinoyenza ke kuze sifumane u-b wethu singathatha la negative singadibani singafaka ufumacala kuzele singadibanisa ufumacala kuzele u-b azoshiyeka yedwa kwela cala lakhe. Sitsho sifumane u-b wethu. U-b lowo uyintoni? U-b besithe yintoni? Z-y intercept apho kunquzulana igraph lisizama izoba ne-y axis. Nangoku ubhi yambona ubhi uzoshika yedwa ecaleni sishiye kwela cala kwela ngasekhohlo kushiyeke u-negative 14 plus u-4. Negative 14 plus u-4 ngoba nganene ku-negative izoba twelve over 3 minus 14 over 3. 12 over 3 minus 14 over 3 negative 2 over 3. Ungazicofela ke nasecalculating yakho uqinisekise uba bale into ubale ngehlobo elilungileyo. Na simfumene ke ngo-ubhi wethu singayibhala into yethu kwislope i-equation yethu kwislope intercept form. Asinaso islope sinayo no-b. Sizo zinto bezifunayo. I-equation yethu ke ngoku izoba u-y is equal to 1 over 3x lo besimnikiwe islope esiyabe sisinikiwe ekuqaleni sithi plus b. U-b wethu ngu-negative 2 over 3 sithi minus 2 over 3. Siyigqibile ke mfuni. Nantso igraph yethu ikwislope intercept form. Ndiyathemba ikhona into izuzileyo. Ibe nemini.